the supermarket. Shangela mfana ngeyenza into yakhe. Yes, pamanda mfana wami. Lalelaka. Kuza ubhuti wakho lapha namhlanje, uMenzi, yezwa. Ungalowo ngibuza izinto eziningi. Kuza ubhuti wakho uMenzi uzolontuzana lapho une interview, yabo? Inamhlanje and kuyaphuthuma. So manje ngizocela ukuthi manje uhlale naye lapho, ngiyazi ukuthi i-short notice, yabo? Ngizocela uzame ukuthi uhlale naye and futhi niyeke lento yokuloku enikwebhana lapho man. Alright, sure.
Uyena-ke lo mfana lo yazi. Eyi, yabo nje indaba yalo mfana. Sekumele ngi-pretend-eke manje.
Yes, 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 yes. Oh, I'll call you back, man. I've just reached the place I was going. Much appointment. Ubuye phone it, okay? Professor Spence. Bro, hamba kanjani?
Grand.
Angumashe
ngomashe. Sha, futhi okuncane. Eh, uyaphila?
Yeah.
Oh, ikamera ongalisebenzisa ilele lanje ka left nya ngokuqala.
Ya umnyango wokuqala ka left. Sure.
Oh, bafayi bafoka ndiya gcinana. Hey.
Hayi kuleka, kuleka. Oh, uyaphuthuma konje.
Uphuma ya.
Oh, hayi.
Sithini intombi ngala bafayi.
Hayi khona intombi uzobona nawe. Sithe Tom. Ya.
Hey. Manje indaba lo fana lo.
Who's this guy, man? Why is he so dead like this?
Ah, mntomncane, hayi, ngiyathemba ukuthi uyabona ukuthi hayi, khona sizohlaleka la, hayi, uhleli nobhuti wakho omdala.
Yeah, bro. Bafo, engathi ungifake storeroom, ihlale izinto ezinto ezingasebenzi nanoma.
Bafo, indlela engcono ngayo noma mhlawumbe la ekhaya sekudlala ama-deposit, mhlawumbe. Bafo, angazi, ngibona indlela engcono engayo mfethu.
Emaki, weMenzi. Uthe uma ungena laphaya egeyithini ubonene, ubona ibhodi elibhaliwe mhlawumbe ukuthi SPCA kuhlala iy'lwane la, ngwaphela indlu le ehlala abantu, imini ohlala la, uqonda ukuthini?
Cha, bafayi bafu ngexolisa, bafu ukuthi nje indlela ekuyiyona bafu ngeke, mhlawumbe kufanele siqoqa kancane.
Hayi.
Phumandla bafu. Bafu bani kwenzakalani? Bafu isitsha sokudla phansi kombhede. Bafu kwenzakalani? Bafu yini? Bafu sine oh mhlambe sine nyawo mhlambe sifikele lana kwenzakalani bafu la.
Emake, Menzi, yini ekuhlanganisa nalesitsha?
Ayikho bafu.
Imake, lesitsha leso uzofika ubuzwe ngaso kwi-interview. Manje pho yini ekuhlanganisa na ngoba wena yonke into ela awuhlangene nayo ihlangene nami leyo nto ngoba isendlini yami la. Sibuyisele lapho, sibuyisele lapho isitsha sami phansi kombhede. Into ngabe uyayenza wena manje engabe uyogeza. Futhi ungalokhu wenza lobucucucu bakho abantu banalo uma wakho umlungu lapha. Lapha kugezelwe endishini, amanzi uyawahlangabeza kanje. Uyawahlangabeza amanzi. Hamba kogeza.
Manje kuzoba inkinga lokho mfanyana. Hawu, cha uthi le balungwini la. Ahama, neyikwazi wangiyala ubaba ngalento.
Manzi futhi le ndoda iseqedele ukugeza.
Hey. Hawu, wendoda, awusho. La manzi avuliwe ngale ngoba ngithi usugezile phela wena wani.
Amanzi bafo bese ngenzela wena ngivula amanzi ukwazi ukugeza. So you can bottle just like your brother. Sine kinje kufikela ngamabhuti bafo.
Wemenzi. Boku angizwa ngithi ngifuna ukugeza mina.
Ahamba bafo zangusho bese kufakele. Surprise!
Menzi, ukuhangizwa ngithi ngifuna ukugeza imini ngoba usuze ungifakela amanzi lapha.
Abengizi ngifakela nje ngobhutwane ngeze iflavor. Ngiyakusiza.
Noma ngiyanuka, ngiyanuka
manje. Uthi wafulusi manje lutho wafo akhonkinga, akhonkinga. Akhonkinga, please ngalehle ngihlanga wafunga inkosi. Uthi nje bengithi ngiyakusubscribe yabo angile nabo afuna la abafu.
Ungisize uvale lawo amanzi wavule lapha ngoba ngeke ngikuvalele mina. Mesu uyahamba uyakuleya interview yakhe. Angaze ngisho ukuthi ngifuna ukugeza mina.
All right, before guys, all
right. Ha, ngathi uzoba inkinga futhi wena. Ngathi uzoba inkinga lo fana lo. Vala lawo amanzi lapha.